first time?
Well, the last feeling I was for one more and I to see the lipis.
I've tied the whole felicity. I'm from one more at us in the two sea and lipis on the Anapongi, Matatalo, Mule, past party. In a war to lie the old man at all, or enough for in old Lloyd. Mau o mai se fa lino e ye le malo fo o te ta ia sa mo. E ana le lona fatu pese a mata mai le vele teimi na hafu o fuai le pati. Se ia o mai na filifidia te mai tai pala mia. O ne ala au tau fa fonga ia i fai o pur pese. O nei pese, e o lo mato usuina, e si o uso, e a o ta i le uo, felisi, e a masi o na tausi i a le ala i tamu moa si lia. O lo po ina e lunalo no li tia maiko. Ia, maa o nei o fa inga, ia masia o lua lo lo. Pafitai.
Anapongi, anapongi, talasia, talasia, wana matausi, o aumea sina, wana sua faua baenua I.
Thank you.
talasia wana batoshi owa umeashinda mama shua fawa baenuai ina tofia ina
tofia ina
eletua oma taisha mo umana wa manuku waile atua neima muu.